Tidakali pankhani za ku nyumba ya malamulo aphungu onse a chipani cha United Democratic Front kupatulapo mtsogoleri wa chipani ichi mnyumba ya malamulo a Lucius Banda apita kumbali ya boma mnyumbayi. A Banda atisakuona chifukwa choti asamukire kumbali ya boma.
Pankhani imeneyi ineyo ndakhala ndi kulongosola kuti mbali yanga nkanakonda kukhalabe komwe timakhala kuja ndiye natha kuvomerezana kuti ayi wapite ine nditsale malingana kuti ineyo anthu akwathu kubalaka komanso satokhawo ineine muno wake conscious yanga family yanga komanso anthu ambiri a dziko lino akanakonda kanaona chipani cha UDF chikumaimabe pachokha ngati chipani mnyumbamo ngakhale tikusapota boma ndipo ndife kukondwa ndipo ineyonso ndipitirira kusapota boma ngati menda kando kusapotera mbuyo munsemu ineyo muli ndi umboni kuti ndakandiye kumaima mmene moja nthawe imene timachita confirm inspector general ndinali amene tinachita second appointment imeneyo kutanthauza kuti ubale wathu ndi boma ndi wabwinobwino koma pokhala papene kanakondwa kuona kuti chipani chichizipitirira kukhala ngati block mmene tilili kwa position ngakhale tikusapota boma komanso chipani chathu chizimveka mnyumbamo ngati single block zimene zandipangisa kuti ndikhalirire
tinaona kuti makamaka ndingonenera izi chifukwa cha anthu amene mwina akumvera pakati pano mmene mmalowa zinaoneka kuti munalowa sikuti munachedwa kwambiri koma munadzalowa nokha anthu anaoneka kuti anakuomberani mmanja munamva bwanji pamene paja munamva kuti ayi ndikumera mizu ndanyamaladi chipani changa
panalibe chachilendo zongodabwisa kuti anthu anaomba mmanja koma ndi mmene zinayenera kuchitikira mu demokrasi yoti anthu mukukula zinayenera kukhala choncho ndithu kuti munthu unayenera kuima ndithu paweka pachipani ndikukhulupira kuti ambiri amene amaomba mmanja amene amachita upload ndi anthu amene amaona kuti kunali kwabwino amaifunira zabwino UDF kuti kunali kwabwino UDF ikanapitirirabe kukhala payokha ngati block ngati force in the house chino chake chimene anthu ayenera kuchimvetsetsa panopa mmene zakhala chonchimo ndiye kuti ikatuluka nkhani yapopo kuchokera ku boma tiyerekeze kandi biru atiyankhula kumene kuja minister of finance ukwaziza yankha leader of opposition linaza yankha PP kanizi tera pamenepo UDF simayankha ngati chipani tizingoima nkumachita komenti ngati ama aphungu kamene koko ineyo nkamene kakhala kakundiswe samtendere pang'ono chifukwa anthu akwathu mazigogo akwathu amati akamva kuti UDF amasankha kuti chipani da chisankha chija chilipo ndi mparliament koma kuti amvetsetse mmene zakhalira mwina kukhala kovuta pang'ono komanso kuti panali china chilichonse apart from that kani imenena imangondikhuza ndi mmene kuti kafungo kachipani kathuku kanamamvekabe kuganizanso kuti chipani ichi chachikwakutali nde chipani chimene chinatitengera kumatipati ndithu 1994
Lucius Banda phungu wa chipani cha UDF